titiro mai ahatenei
Emumutawa tenna
Titiro mai ahatenei
Emumutawa tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
E ngata tenna
Titiro mai ahatenei
E ngata tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
E bunga were were tenna
Titiro mai ahatenei
E bunga were were tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He ro tenna
Titiro mai ahatenei
He ro tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He anu he tenna
Titiro mai ahatenei
He anu he tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He purere hua tenna
Titiro mai ahatenei
He purere hua tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He kihi kihi tenna
Titiro mai ahatenei
He kihi kihi tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He noke tenna
Titiro mai ahatenei
He noke tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He weta tenna
Titiro mai ahatenei
He weta tenna Miete aki He taunga
Titiro mai ahatenei
He tamaiti tenna
Titiro mai ahatenei
He tamaiti tenna Miete aki He tino taunga Miete aki He tino taunga